Osiri, nke tinyere anya n'elu, gịnị ka ị na-elezi n'elu?
Nna, ihe anya m furu ụkarị. Onye ajụ m ihe m na-ele, ihe afọ ụzọ. Onye ọnwụ gị ibe gị n'elu ebe ọ nọ. Na-achọ ihe ga-abara ya uru. Na-eshi o talent. Ya bụrụ na baa anyị kama a ga-enye ya ala ahụ ka ishi o talent. Asịrị na-ana n'iyi. Ụmụazụ eju na vileji na-akpagharị, onwe onye chi nyere ibe ya aka. Nye nwekwere n'ego ka m kpọpụ dis bọyị na afọ m materia n'ime. Ọ bụ adịghị ọ bụ akpatụ ya sọ mba eze ga akwụ ọtọ
ngwana osiri
ịfụ yọ fele ụma biri ebe ọ nọ n'elu na-ekrieti rekọdụ ka obodo fụ ihe ọ nwee ọdịnarịlị ebe o kedoro ụda a iche na ị ga-eje nwee ebe a kedo ụda but these people they value what they have never entering into Guinness Book of Record mana anyị na-achụ Guinness Book of Record na ihe anyị na-achụ ụwa onwe anyị na-achọ onye ị ga-awụsara enyi ụlọ ụkwụ abachu. Many youth are lavishing in the village. Hey, some people nwere ego. And onye kwa ụmụaka anya ọfụ na onye a ga-abụ material. Kama ọ ga-eme ka effort. Nwere ego ahụ, kpọpụ nwata ahụ obodo oyibo. Let him go and learn something and come back. Ọ baara ya, ọ baara ya. Mana kama anyị ga-eme nke ahụ, anyị atọ na-achụgharị onwe anyị nwụọ n'elu ego a. Kama ego a ga-aba, nobody can give a very good account of all the money you made because you helped nobody. We are the problem of ourselves. Thank you.
Mgbe Osiri, ị ma ihe niile gị na-awụ para ebo. Ngwanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.
Thank you so much.
Ngwanụ udo.
Nne nne, ihe nne nne, biko na ka onye riri ka o ji ama.